ngiyakutshela ayikho nangelo mhlolo futhi akazi bekhona futhi angeke iphinde bekhona never ngiyala ntwana yami aleza angiyala boy
ngiyakuthanda mfethu
ngiyangithanda
uyangichaza umsebenzi into zakho
ngiyangichaza futhi uchaza uthini manje mfethu
angazizwa
come on boy angabileso ntwana
wena uyakhumbuleke
hayibo senyakhumbuleka ngikhumbuleka kanjani ngoba hleli sibayi two la doing like
this ngiyakuthanda mfethu
ngiyangithanda come on boy hayi
ngicwele ngawe manje singibona nini
afele nami vele kudala ngifuna ukukutshela ukuthi ngiyakufrustana yabo angiyakuthanda ntwana nami ah nami nakuthanda just bengazi ukuthi ngizokutshela kanjani yabo uyazi ntwana iy'nkinga zami
sibeyibheka singitrofo ngizobuya ngikufonele ngoba manje khona umuntu osidistebhayo njengoba ngikhuluma
nawe
hlophe kanima uthini maye ngoba ngikhuluma nefoni maye malokhu ukuthi uyangithanda uthini
uwo mosothi uyangithanda umthanda
lo ngikhuluma nawe ngikhuluma nefoni
khuluma nefoni
yeah mama uthi uyangithanda manje umuntu amachaza acala ngoba
mosothi uyangichaza mangikwatile
bengakhuluma nami ngikhuluma nefoni bethi into zenzayo bethi umthanda lo ngiyamthithela uma uyonzani bethi
kanjani manje
abe kumele bengakhuluma nami
aha
ngikhuluma nefoni
ah
bethi bethi ungathanda umjita na bethi ungathanda umjita bethi
uthi uyangithanda
umjita uthanda umuntu
mara uthi uyangithanda mos
ah bethi uyangichaza bethi umjita uthanda umuntu
aha
abe sunjani ah lo mfana lo